mo nyingi kasega no mai ningi pokorumo yei maka yei sira yei tinga malo nakawa chopie dala anapakia na nendi ana tingo nyingi kasega no mai ningi pokorumo yei maka yei sira yei tinga malo nakawa chopie dala wago Chiemi malaike duto kawaromo mosiepewa wago mochopoda la malo kama Yesu waseikonua mwana chiemi malaike duto kawaromo mosiepewa.
Yeah.